Ego sa Fabien.
Mizene.
Ego nda
shimana. Agatansi loga shiri he.
Ah, ko mudamu yitwa Giselle.
Gyari.
Ngazi kwari akinga dejo.
Ko kuri kura mu promoting araguhe.
No, numuntu wanje gusa ni nka sister du murangenda ta mahera nifitiye ambira so ejo nzoza kwisaba wawe ngira ibintu byiza gusa akambira ngo nta kibazo.
Mr. Joko Mazina yusitwa ndi amazina bafite bamuhaye.
Munezero Rafael.
Rafael, akisa kazina kids. Rafael ninde ndakene kumenya Rafael sinkene kubona Mr. Joko aduhagararanye. Nkene kubona Rafael ninde. Yavukiye ubana bangahe.
Bo Rafaele numwana yavutse mu muryango w'abana benshi n'uwe wakabaru wa kane. Yego.
Abana benshi ati kuvuga
ntazi gitigire.
What? Ushatse kuvuga ko ari nka 20 barenga?
Eh sindabazi bose.
Kubera?
Nuko nyene gusa sindabazi bose gusavuka mu bana benshi cyane.
Papa wawe cyangwa mama wawe ari umwe yabazanye abandi.
Ni bose.
Bose papa yarazanye bandi mama kazana bandi.
Ego.
Congratulations shaba afite umuryango munini.
Na cyane cyane.
Ni gike wowe wiyumvira. Wiyumva. Ni gute ushobora kuba wiyumva kubera ko kumva uvuka mu muryango w'abantu benshi n'abandi utazi uta n'abandi utazi.
Je mwana niyumva neza kubera kwanza je nditahuru ari we. Ego je sishobora kujija urundi muntu nawe twoba tuvugana sishobora kukujije ubuzima bwawe utegereza kubaho uko wewe witahura nanjye nkaba uko nitahura.
Mr. Joka aba hehe?
Bo Mr. Joka aba nganye ni Bujumbura.
Yavukiye he?
Ahanye ni Bujumbura.
Eh numwanya nawe Bujumbura. Mr. Joka umunsi wa mbere umenye kufise talent yo kuririmba ni ryari?
Bo igihe namenya yuko mfise talent yo kuririmba kwanza navuga yuko ni kintu navukanye. Ego nakivukanye ni kintu Imana yanshizemo. Imaze kukinshiramwe rero me cyaje kungaragara ko neza nje naje kwimenya ko fisi impano yo kuririmba hari muri ya 2014 me siho naso indirimbo yanjye ya mbere ya
iyo ane 2014 nabahe bantu umuntu wa mbere umenye ko igihe cya mbere umenye ko ufite talent yo kuririmba nuwe muntu wa mbere wiyumvise ko canke umutima wawe wakubise ukwerekeza
bo mu byerekeye muziki so umuntu wa mbere je washatse kumbaza umuntu anyenspira
no umuntu wa mbere basi uvuze nti je Brand Smith turi kumwe nona kamanta tobwa uvuze nti umutsima ngo umuntu wa mbere wabonye imbere yawe kuko je we igihe natangura kuvuga ibya journalism hari umuntu kanabonye eh nawo ni wowe umuntu wabonye umvuga nti uyu ndamwiyegereje canke tubaye abagenzi hari ahantu kanakayushika.
Bo nizere yuko atanumwe kubera nishaka ryiwanje yari riko riranshikana aho je nkeneye gushika. Ego.
Oh, kuko umaze imyaka ingahe uri kurakora? Winje rasmi uri kurakora.
No vuga yuko muri industry maze imyaka 5 gusa.
Imyaka 5. Muri iyo myaka 5 baramaze kuvuga ko barabanze kubita amazina menshi harimo no kubita ko muri imbwa. Icyo kintu mukivuga kivuga ko kiho muririmbyi.
Oya umuntu wese abafise impamvu y'icavuze me nizere yuko azovuga azogira interview aba journalists muzomurondere muzomubaza bituma igituma yabivuze nuko benshi bako bashira kwa commentaire me ntibazi igituma yabivuze nibamwegere bamubaze igituma yavuze
bya. Wowe umunsi wa mbere ubibona ko yabivuze wowe wabyakiriye gute?
Je ntivyantangaje kubera kwanza umuravye ni nkikiyo twe turabirako. Hama akaba yavuze ikintu nka kirya twe aba twe tukiri bato tuca twiyumvira mbe byapfiriye hehe kugira duhamagare avuga abaririmbye ngo nimbwa byavuye kuki abikuye kuki twe turategereje gusa twumve aho byavuye nico turindiriye
uvuze twebwe uvuze mwebwe nande kuko umengu uri mu igugu ry'abantu benshi nanjye mbona umuntu umwe Mr. Joka
ya hajya umuririmbyi ameze nk'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ntashobora kuvuga ngo je president avuga nule president. Okay, niyo mpamvu navuze nti twebwe. Kuba turabaririmbye.
Okay. Mr. Joka. Kera hahise haradutse induru z'uko aba DJ batavuza umuziki wanyu. Mbe kuri wewe ni kihe kintu ndakene kumva ikintu wowe uvuga kuko no mu madeba amwe mu madeba aho uraca ku kiganiro mu biganiro byacu bya Ihuriro News cyangwa Ihuriro TV harigeze vuba cyane harigeze kuba sinzi baragize ku debatrako go kivuga iki
mu gihe cyo novuga no kubera byarahise bijya nizere ko barumvise cyane ntibumvise bo kigira ikintu no bivuga ko kinini cyane nuko aba DJ bafise uko bobo bafata industry barafise gutora indirimbo bavuza kandi ntosho kubwira umu DJ ngo vuze indirimbo yiwanje abona yuko ari indirimbo mbi ari abona ko ari indirimbo itameze neza umu DJ nawe kubera avuze indirimbo yiwawe ategezwa kwira akayumviriza akavuga nti kino gikorwa ndashobora kugishigikira ego bijya byo kuvuga ngo ntibazivuza so barazivuza je no vuga yuko bazivuza kubera avuza icashaka ya ari ku kazi kiwe ntawuza kumupangira leta ngo vuga zivuza zino canke zino oya
inyuma ya mbidata wowe wumva wokora nandi kandi wundi collab
bo nizere ko ivyo ari vya inbox ariko vuba cyane collab ndazifise ya collab zirahari cyane gose
uramaze kwiyumvira ko na collab no muri rimvyo mu Burundi
cyane gose na kare naramwe ndose ni indirimbo n'umusani murundi uyundi ego baracari ho benshi gusa
ndakeneye umbwire mu
mubone ntegekanya gukorana havuye uyu dukoranya ambidata nizere uko uza gukurikira azo bari mu rapere gusa sino ntaraba officiel
ntaraba officiel okay ari indirimbo herutse gusohora yitwa gute hajya ngo ndake
ndake sera
cyo kintu gisigura iki
ndake what a beautiful baby ndake we muko kuri miss ndake sinde kuza kukubura ndake sera we
none ubwa mbere cyumvise
bon ndakunze kucumva muri babatama baruguru cyane cyane mu gasinzi siguro yabyo
oh okay mbo ndake sera uko je no kikubwira uko je ndakizi kubera ni je nakiririmbye ntegereza kuvuga ikintu genzi okay ndakesera ni jambo ryakoreshwa kuva kera ryakoreshwa nko kurahira sa nk'ubu uvuga nti par example ukavuga ndakesera je no kwica sa canke nka exclamation navyo gutangara bagakoresha nko bakubwiye nti eba yabikoze ngo ndakesera yabikoze ndakesera cyumva ko ari nyene bikoreshwa mu bintu ni terme si gitutsi nkuko bari kwaguma bavyumvira si bibi
na tugerageje kukiraba selo no kugenda twe abarundi twagihaye titre reka umba barenda kivuga uko twagihaye titre yo kumva umenga si jambo giyubashe eha wewe nk'umuririmbyi vyakoroheye gute kumva gukoresha ijambo uzi neza ko mu mico y'ikirundi byerekana ko umenga ni jambo bon ritarimo respect
bo ndakesera si nuko gusa bajyakira nabi bakajyumva nabi me ndakesera si gituzi sinatukanye ntawe nabwiye yari ndahiro hari abantu benshi barahira ngo ndakabura umwana wanje okay ndakabura umwana wanje so niyo ni ndahiro me iyo ikisona nabi kubera uba yani unakuona mtabiria mtoto kitu kibaya yani umeshaona ya kini ukishasema ndakesera ni wewe mwenyewe ubuchi ujuvuga kuna mtu anatasema geti mimi nife leo usiku shake mfuno musi jesi jena because jazo bagwanje mfuno musi nzo mutwarugya mukobwa ya
ariko rero ikibazo cyanje kigarutse hahandi nturanyishura byakugendekeye gute kumva wo kwandika indirimbo byitwa ko umuririmbyi wavuze ngo murimbyi nk'umu president kandi ngo igo nivyo umuririmbyi arashobora kuba arifise abantu nk'igihumbi ni kiyo cha jami nk'uko bivutse afise kuba bafise nk'abantu nk'igihumbi harimo nk'abana bari ko barakura bagukurikirana wewe niki kinumvise bon ndashaka kumenya igituma wumvise wo rikoresha kandi uzi neza ko ngaha mu Burundi naho uzi neza ko ari jambo risanzwe ndashaka kumenya igituma wo rikoresheje kandi uzi ko kubandi bantu bidasanzwe
ego cyane ariko je ndaguha example imwe ku mukuru w'igihugu nabonye discours ariko arakora nyakubahwa yari kwakora discours numva ijambo avuga ngo telefone utayikoresha ufise telefone ntayikoreshe nka business ntacyo imumariye none abantu badakoresha telefone nka business birigwa bacatinga batereta abakobwa n'ibindi irya jambo baryumvise umva bogiyumvira gute niba mutangura bobo ariko ababwiye ukuri nanjye rya jambo ndakesera si gitutsi nararivuze baryumve uryakira nabi nawe nagume akurikirana gusa kuri social media ziwanje muranda gisigura miss yose kijya kintu sigitutsi kandi wacumvise nabi natangure kukimenya ubunyene sigitutsi ni ndahiro isanzwe
ege mbega ige dirimbwe irimo impanuro
ego irimo impanuro kandi ge hajya ikintu ubona kwanza ko ari impanuro mu gihe ugikurikiranye cyane numvirize amajambo yo hejuru no umviriza kwanza indirimbo igitangura mpaka iheze ucawumva n'impanuro zirimo.
Okay, ndakene kumenya uburyo wakoresheje mu gukorana kurabona MB data mbeho byarakoruhiye.
Bo ni ibintu byoroshye sana.
Ibintu byoroshye ushatse kuvuga ko ibintu byoroshye ushatse kuvuga ko na MB data yoroshye.
Ya MB data muhuje umuntu ikibazo cyawe n'umu brother ari cool 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 sana. Kubera kwanza kugira nsohore ijya ndirimbo ni ibintu byari byumvikana sana. Byari byumvikana bivanye nuko namusiguriye je icyo nshaka kuri we. Yaciye avuga nti petit frère n'ukuri nta konto gufasha kubera wewe kwanza nasanze uri umwana yitanga maze kubona YouTube yawe ibikogwa ufise ni kuvuga no kugereranya n'ahantu ukeneye abantu rijya jambo bavuga ngo gutera igikero umugere uburi kuracunguruza we rero ubuze bajya bagutera umugere ngo ushike hariya ugomba gushika rero Jesse ndi imana kubera ndakubwire ngo dukorane indirimbo izo kimenyekana isi yose oya ariko dukoresha imana dukorane indirimbo uzanza kubona ikizova uzobona ikizova mu gusa je na ntangu sino kwirata ngo ndafise uburyo canke ndafise ukuntu no bigenza kubera indirimbo ishike kure me dukore indirimbo imeze neza dusenge cyane imana izobikora.
Yeah. Ubu indirimbo yarasohotse mubona ko aho mwashaka gujika mwarashitse cyangwa abagiye abantu bakege target yanyu mwarayigeze ko
so icya mbere cyo je iwanje novuga yuko miss rizikanye sijyawe kurizika
asha ngo ntaba satisfe
miss sijyawe kurizika urazi impamvu hajya okay ukirizika Mungu ni anafika nampatia mwenye hajapata umeshaona inabidi sasa wakati uko natumika uko natumika mwambie Mungu aendelee kukupa ya usimwambie ti umerizika hakuna manya ukirizika basi Mungu anapiga stop manake washimye mpamvu benshi usanga akora indirimbo imwe ihitinze bakavuza mu masite ngo yatangiye kuvyimba kugara ntakiramutsa abantu so ucume ngo urya yashitse bajya rero baragabe babe barasenga sana kubera Imana iba iri kwirababona ikivuga we rero wibonye ko washitse hagezaho mpa abandi rero niyo mpamvu Imana ikihungira kundi muntu ikahundi nawe ikaduga arabe nawe yene ahashika yashitse ahantu ngi nayifata
hagije ko harafise management
ya ndafise umuryango munini sana kandi novuga yuko wubahwe vraiment ndafise umuryango ukuru uramfasha ni management ni team nkunda sana achieve your dreams.
Eh hey, okay nibaheza gikwe
eh hey, nibubahwe cyane gose kandi Imana igumi haheza gira sana
inyuma ya ndakesera afate je wanda fisu kungene nacakiriye muri jewe
nibaze nibaze kuwa gitahu yariko
bon nanje sinabaye satisfaite kuko nanje simba satisfaite
ah okay ego turatahura
ubuke ma interview zobanda nyakora ngira ngo nzotinda ndakimenye ama kuko ndafise umuntu akunze kumbwira ngo ije mutaritaho uyu no munsi riho umwanya ruzogaruka ejo kandi maybe zo ritahurejo that way ndabirindirira nyigishika cyinshi maybe nzo bitahurejo inyuma ndakesera twitegeke
bo inyuma ndakesera bo si wowe gusa nabakurikirana ibikorwa by'umuziki ndundi n'abakunda umuziki w'u Burundi ya nubabwira yuko je mwana ndabivuga miss yose singiye kubaryamika kuko Imana yarampaye impano ntegereza kwishitsa sinca nja hariya ndyame kubera nkoze indirimbo imwe ngo ndakesera igahitinga igihugu cyose bakayimenya ngo nce nja ndyame oya ngiye gukora nk'uzofejo yego
reka tugushimire akajambo ko gusezera
yo akajambo ko gusezera nako ndatumiye abantu bose badukurikirana baje kuri rezo sosiyo za Mr. Joker, Facebook ni Mr. Joker, Instagram ni Mr. Joker, Twitter ni Mr. Joker, hama TikTok tuzirekira abakobwa Jesse ndi muri TikTok. Sa.
Ngo turabakere namwe muri TikTok sha.
Je nuzo mbona muri TikTok ntazo tangara inzoba ndiko ndirenganira sinshaka like cyane viewers muri TikTok.
Sawa, twa viewers.
Ego cyane kabisa ha manshimi ihuriro niro news tv ah okay shimye ihuriro tv kukigoro bagize vraiment babonye igikogwa bashimye ko bombaza byinshi kuvyerekeye ibindanze ijo ndiko ndakora nyo mpamvu no munsi wandi kumwe n'umukobwa mwiza
okay reka ndabashimire mwindi mwese akadukurikirana kuri ihuriro tv edepa mwisha kuri micro nari kumwe na Mr. Joker bye bye tutusubira